Claudia Sheinbaum Blala Wasadinkoro, Chusil Galvez Nye Ne Kemedoya Mugani Wulunflaye, George Alvarez Ye Kan Kemedoya Tansoro, Morena Ana Demebagaw Faralen Ɲɔgɔnka Ye Wasabulu Folo Ani Flanan Sigilan Flamne, Uka Politiki Kulu Beto Mexico Sabila Carla Burugata Wasadinkoro Sugandira Kokura, Sheinbaum Kakan Ka Jija Ka Drogu Firela Uka Fagali Jugu Ani Uka Fitne Geleaw Fegeya Mugouka, Airala Kafoko Sanwo Samogo Ba Bisaba Debe Faga, Mexique Ka Sababu Ke drogu tigi uka fitne wye. Kabini samba flani woro mwo ba keme nani ani biduru nyo na di fagara. Neka tlaka ba keme nyo ngonuku. Ninkalata nu yere kufa u sinfe nagakoro chebo mwani duru nyo na fagara. Ambe na Mexique bla basigi ani lakana sira uka jamana kuntiki kura kafola. Ne laidu dika unye ka fitne kele neka lakana bulu gard nasyonalu golu mafa kosebe ani kasoro ka sharia bulu kura u sigi singa.